bathathe konke sebamjikele bathatha tomatimba uthi ungumhlaba wami Jesu bihonje ngawe